Mukoera mugiye cy'imvura y'umuhindo Arakaza, arakaza Akadutera kureka icyaha no kutunesha Akadushyikiriza gukiranuka kwa Yesu Unio, niteguro Oh,